You got this one.
Jermy B. Manono. Sikiza mafungu, endeleni kupiga nyungu, nile manyungu, ninamomba tu Mungu, wananita mwana wa Mungu, sina majungu, sina lizikiza mafungu, endeleni kupiga nyungu, nile manyungu, ninamomba tu Mungu.
Kwa Yesu,
sawa, sawa,
tunapata,
sawa, sawa,
mambo yote, sawa, sawa.